umushikiranganje wo kwivuna bansi w'igihugu cy'u Rwanda yagendeye Burundi aho yakiriwe n'umukuru w'igihugu General Major Albert Murasira akaba yaratwaye ubutumwa bw'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda bujanye no kunagura imigenderanire y'ivyo bihugu. Ibikorwa by'umugwi CNCB byarahagaze mu Burundi bwose kuva kugenekerezo rya 12 kuno kwezi bihagaze, ariko hari manza zirenga 200 zitarumvirizwa. Umuyobozi walise Musema n'umunyamabanga w'iryo shure bari mu minwe y'igipolisi kuva kuri uno wa mbere, ni nyuma yaho imodokari yari ipakiye abanyeshure bagiye gukina igira isanganya abantu batatu bagapfa. Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabahakaze mwidonido ryano makuru, hanyuma makuru tuyahere muyavugwa muri politike. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yakiriye mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri intumwa z'igihugu cy'u Rwanda. Izo ntumwa zari zizanye ubutumwa bw'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame, zari zirongowe n'umushikiranganje wo kwivuna bansi General Major Albert Murasira. Ku bw'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Everine Butoyi, ibiganiro byari bihagaze ku inagurwa ry'imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri. Tumukurikire.
Intumwa zidasanzwe zirongowe na nyakubahwa umushikiranganje wo kwivuna bansi wo mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Bari baje rero kuraba umukuru w'igihugu kugira ngo baganire ibijyanye n'imigenderanire hagati y'ibyo bihugu uko ari bibiri. Murazi ko ibyo bihugu byombi uko ari bibiri bariko barakora kugira ngo imigenderanire isubire kugenda neza, ku neza y'Abarundi n'Abanyarwanda, ku neza y'ibihugu byacu uko ari bibiri.
Mwo kwibuka ko ku igenekerezo rya 10 uyu mwaka intumwa z'u Burundi zirongowe n'umushikiranganji ajejwe ibibazo by'umuryango wa Afrika y'ubuseruko zabonanye i Kigali n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. Izo ntumwa nazo nyine zikaba zari zitwaye ubutumwa bw'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Ubu naho dutandukira amakuru ajanye n'amatati y'amatongo. Umugwi w'igihugu ujejwe amatongo n'ayandi matungo CNTB uherutse gusozera ikiringo cy'imyaka 3 wari umaze wongewe kugira ngo uzobe wasozereye igikorwa cyawo cyo gutatura amatati yakahise afatiye ku matongo. Mu ikete ibiro by'umukuru w'igihugu byandikiye abarongoye uyu mugwi bawusaba gushikiriza amadosiye yose akiriko arakorwa be n'imanza zitacitse kugira ngo zihabwe abandi babijejwe. Amadosiye arenga 200 niyo asigaye gukorwa. Ni nkuru tubaza Beni Axela Kana.
Mu myaka 16 uyo mugwi ujeje gutatura amatati y'amatongo n'andi matungo wari umaze ukora wakiriye amadosiye agera ku 60, muri iyo ayagera ku 22 aracarindiriye gukorwa, ni ukuvuga ibice bigera kuri 31%. Ibyo byashikirijwe na Daniel Ngendakumana, umuvugizi wa CNTB, mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru mu gihe bariko bitegurira gusozera ikiringo cyabo cy'imyaka 3.
Imanza zitari bwumvirizwe ngo zifatirwe ingingo zingana n'2,224 864, ni ukuvuga ibice bishika 31% by'imanza zari zashikirijwe uwo mugwi.
Kuri ico gikorwa c'umugwi CNTB, ibiro vy'umukuru w'igihugu ntivyatevye gusaba uwurongoye uyo mugwi gusozera akazi kabo, maze amadosiye akiriko arakorwa akazoshikirizwa abandi babijejwe, nk'uko biri mu ikete ry'umunyamabanga mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu Lieutenant General Gabriel Nizigama. Iryo kete rimusaba kandi gusubiza ibikoresho vyose vy'uwo mugwi kujejwe intwaro mu biro vy'umukuru w'igihugu. Ico iryo kete ridatomora neza ni iyo izo manza zikiri mu matati y'amatongo n'andi matungo zizoheza zikajanwa.
Arakoze Beni Axela Kana. Umushingwa manza Vitale Nshimirimana hasigura ko Abarundi bagiye kwiruhutsa kubera uwo mugwi CNTB ubavuye ko, ariko kubwiwe ngo naho ikiringo cy'uyo mugwi kirangiye ngo ntibihagije na gato, kuko kuva mu mwaka w'2010 wanyaze amatungo Abarundi batari bake. Uyo arongoye urunani Forske rw'amashyirahamwe adaharanira inyungu za politike mu Burundi avuga ko Abarundi bamwe bamwe batazokwibagira umugwi CNTB kuko wateranije Abarundi mu kiringo wari umaze wisunze ubwoko, cyo kimwe n'ivyiyumviro vya politike. Kurikira Vitale Nshimirimana.
Uwo mugwi CNTB umaze imyaka itari mike ikora mu gihugu cy'u Burundi, hanyuma kandi wagiye bahindura isura ngende ukora bivanye n'abawutwara bivanye n'ibihe bya politiki. Turibuka cyane umugwi wa CNTB urongowe na Patiri Astere Kana, wari umugwi wifashe wumviriza abantu ugashira imbere kumvikanisha, ntukire kubuhomba, nturondere komura abantu. Ibintu rero byagiye kunyuka kuva mu mwaka w'2009 2010 aho uwo mugwi warurongowe na Musenyeri Serapio Bambonanire, aho yakoze amaroregwa akomura imiryango itari mike. Ibyo byarashitse aho bibomura abantu bakagenda imvumura ata kintu bafise, abantu baribuka ibyashirikiye umushinga ntahe Nyakabeto mu Ngagara, eka ni benshi ntitwobavuga ngo tubamare. Hanyuma rero kubona uno munsi bavuze yuko CNTB ihagaraye, n'ukuri twovuga yuko ari urusyo bajya bakure ku banyagihugu. Muga rero hari ibibazo bica biza, mbega none ibyo yakoze bizobazwa nde, mbega none abo yanyaze bazokwitura nde, mbega none ko hariho sentare yaje iza kubandaniza ku gikorwa CNTB yakoze, mbega yo yirabandanya cyangwa ntibandanya. Ibyo rero ni biri mu bibazo abantu bazotera babaza. Muga uko biri kose CNTB icyo dufata nuko mu byaranze kahise ku Burundi abubu hamwe n'abazoza bazokwama bavyikugura, bazokwama bavuga bati harabaye umugwi wateranije abanyagihugu wakoze ibyushobora byose kugira ngo nyage abanyagihugu ukwirikije ibyiyumviro byabo vya politiki canke ubwoko canke ibindi.
Nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus? Abahinga mu by'ubuvuzi b'inishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu. Urucanco rukingira cyane cyane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri, rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa. Urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaca mu bitaro, bigatuma ibisata bijejwe amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa. Iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucanco, bituma ingaruka mu by'imibano, ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu ziba nke.
Akanakamo ka Radio Inzamba agateka kawe.
Umuyobozi wa lycée Musema muri komine Butaganzwa n'intara ya Kayanza Timote Irakoze ari mu minwe y'inyamirama bi muri komisariya y'igipolisi mu Kayanza kuva kuri uno wa mbere afunganywe n'umunyamabanga kuri iryo shure yagiye ajanye nk'umudereva imodoka y'ishure mu ntara ya Cibitoke igihe yagira isanganya ku munsi w'Imana uheze. Uwo muyobozi yagirizwa kuba yisha abantu abishaka mu gupakira abana mu modokari idakwije ibyangombwa. Uwariko arayigendesha nawe yagirizwa gutwara imodokari adafite uruhusha rwo kugendesha. Ni inkuru twateguriwe na Valerie Mucho.
Amakuru atangwa na bamwe mu bakozi bo muri komisariya y'Inyamirama bi mu Kayanza avuga ko kuva kuri uyu wa mbere hafashwe abantu babiri barafungwa kubera isanganya ry'imodokari ya lycée Musema ryabaye ku munsi w'Imana uheze. Abafungiwe mu gashoka komisariya ya Kayanza n'umuyobozi w'iryo shure Timote Irakoze hamwe n'umunyamabanga wo kuri iryo shure nyene yagiye atwaye iyo modoka nk'umudereva Gerard Niyonsavye. Umuyobozi yagirizwa gutanga imodokari idakwije ibyangombwa nka assurance. Umunyamabanga w'ishure nawe yagirizwa kunyonga imodokari atabifitiye uruhusha nk'uko ayo makuru nyene abandanya bivuga. Iyo modokari kugira ije gutwara abanyeshuri bo ku ishuri shingiro rya Shembati byari byasabwe n'umuyobozi w'indero mu ntara ya Kayanza. Amakuru ava mu Kayanza avuga ko bakigenda mu gatondo yari yagonze imodokari yo mu bwoko bwa Probox aca ariha amafaranga yo kuyikoresha angana 150,000. Agarutse avuye mu Cibitoke aca asubira kugira isanganya imodokari y'ishure yaratwaye iratembagara abantu babiri baca basiga ubuzima. Umunyeshuri wo ku ishure shingiro rya Shembati hamwe n'umwe mu barezi abagera kuri 27 nabo barakomeretse harimo batandatu bababaye cyane. Umukuru w'inama nshingamateka Gerard Ndabirabe mu nama yagirishije abaserukira abandi mu buzi bwa leta mu Kayanza kuri uyu wa mbere yasavye ko hokogwa amatohoza kuri iryo sanganya abagirizwa amakosa bagahanwa hakurikijwe amategeko. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri abo bapfungwa uko ari babiri bariko barumvirizwa kuri parke ya Kayanza bahejeje kumvirizwa basubijwe mu gashoka komisariya y'igipolisi aho nyene mu Kayanza. Aya makuru abana yavuga ko bitegekanije ko bazosubira kumvirizwa kuri parke ya Kayanza kuri uyu wa gatatu. Radio Inzamba agateka kawe nitwashoboye kuronka kuri telefone umushikiriza manza wa Republika mu Kayanza ngo agire icyo ashikirije kwikurikiranwa ry'abo bantu babiri bifatiye ku isanganya ryabaye kuri uwo Imana uheze.
Arakoze Valerie Mucho, umukozi w'ishyirahamwe Parseme yarakubaguwe n'igipolisi kuri uyu wa mbere mu gihe ikiganiro cyari cyatunganijwe n'amashyirahamwe Oricome na Parseme cyari gihegeje kuburabuzwa n'igipolisi. Tubisanga mu kinyamakuru Net Press cyandika ku buhinga ngurukana bumenyi. Uwo mukozi wa Parseme akaba yariko afata amasanamu ingene igipolisi gisohora amenyesha makuru ahari ko habera icyo kiganiro. Akaba yakubiswe na bamwe muri abo bapolisi baba ba 15 bari muri icyo gikorwa. Abo bapolisi bakaba bashaka kumwaka ku nguvu telefoni yariko arakoresha mu gufata amasanamu, ariko urongo ya abo bapolisi aramira. Icyo kiganiro cyari kiremeshejwe na Faustin Ndikumana ari kumwe na Gabriel Rusiri cyahagaritswe mu gihe bariko bashikiriza amakenga ajanye n'ishigwa mu ngiro ryo kubuza amakinga moto hamwe na tukutuke gushika mu hagati mu gisagara cya Bujumbura. Bakaba bariko berekana ingaruka z'iyo ngingo ku butunzi bw'u Burundi. Kubuza amashyirahamwe adaharanira inyungu za politike gutunganya ikiganiro kubamenyesha amakuru biza bisubiza inyuma ubwigenge bw'ushikiriza ivyiyumviro vyubaka igihugu bishikirizwa na Gervais Nibigira itegera cy'urongoye ishyirahamwe RCP Réseau des Citoyens Probes. Tumukurikire.
Twateye ibyatsi ingendo yafashwe n'ajeje umutekano aho bahagaritse icyo kiganiro. Nuko kandi iyo ngendo iza isubiza inyuma ubwigenge bushikiriza ibyumviro cyane cyane ku mashyirahamwe adahanira ibanza bya politiki. Tumaze iminsi twumva yuko abategetsi batandukanye duhe inguru y'igihugu ibahamagariye abandi bose guterera mu iterambere kandi bugishwashikirije ku by'igihugu. Rero birababaje kubona ko amashyirahamwe ashobora kubuzwa kugira ikiganiro yafise icyo ashaka gutera kugira ngo iyo ngingo no mu gihe yoba yafashwe yoja mu ngiro ataco byishe. Aho bashaka kwerekana aho aya mashyirahamwe ahagaze ku byerekeye ingingo yafashwe n'ushyanganji n'abati mu bihugu umutekano hamwe n'iterambere rusange yerekeye kubuza amakinga amamoto y'amatukutuku gukorera mu bice bimwe bisagara cya Bujumbura. Rero turasaba yuko abajejwe umutekano cyane cyane umushyamanyi w'igihugu asanzwe ajejwe guhurirana amashyirahamwe adaharanira ibya politiki yuko yagarika iyo ngendo yo kubuza amashyirahamwe gukora ibikorwa yateze gukora. Twazi yuko mu busanzwe iyo ishyirahamwe cyangwa umuntu ushobisha iganiro nta ruhusha abisabira biyatandukanye n'iyo umuntu cyangwa ishyirahamwe ishaka kugira imyerekano kubera bateza kumenyesha kugira ngo baronke abacungerera umutekano cyane cyane bamenyesheje n'inzira ajya kugikoreramo urugendo.